tue whawhilo ai atu Amerika sa moi lau whasau saunga le nei vaenga le aso ai mai moma whaafunga mai I whaupopongo o TALAFOU mo oile nei tūla. O le asona whaamaoni ai ma o le whaamaonianga mulmuli le nei o le filifili ai o sui fōu lau lau afono. O le American Samoa Economic Development Authority o ila tōu na filifili ai le fionga le kovana I ale manumaunga. E tau aveina nei tō whinga mo le nei nofo inga o ila tō nei au fia I le fionga le whaatonu. O le mtanga luenga o loa le malo. Ya ti ele masunu Dr. Mika ele etuale, le fatono o le mtanga luengo nga luenga lautele o le malo, ya faleo sina void. Ma le fatono o le mtanga luengo fi fatau wa inga ma tinae, ya peti matila. Watoa inele lua vayaso talo na amata le lulu o le COVID-19 fluiva, le olo otu fatasia le mtanga luengo le soifu o malo loina. Ma niso latu pa anga, ma ili se imo mua tolu sful tolu le ofayo ilatou. Na fatmanuya ina ma ole aso, na fatasia Latou I whaamanuanga ili se ilo na lua o le atuanga le ripoti mayamani na fuimono mangele.
O le anganga moni lava o le nei se ina iau na iau tatou tangata I whaia tui pui pui al COVID-19 fuimaliva. Ina ia pui pui a I tatou uma mai le nei whaama im tautia pe atau nu umai o tatou lau whanua. E le ngata I lea iau si ai fo ili pasene ua mai ona whaatapulaa e te tau maono mea ai le toa te tala ina o tatou ala vaa e peona masani ai. O lea so lana whaatasia tuai nisio lea tunuu, ua whaamanuia ina ili se ilona lua.
Mantua o tatou se I nei e whapitua. Taluai o numero whanmai o as whanau, tūlanga whapena whaafanmai. Malu pui pui e lalo tū la fono, ma ele mwhaia I lao na whaalau I loa. O ai lewa manmalo, vanga na wa mai se whaatananga, mai ai la toa ua whaamanuia ina.
Whaapitai lawa nei tūla, on o nei whaamanianga sa whapea e le maua, a ole nei wa maua I le alofa o le atua manana hoa.
Sa whaia se fōa I ala sosa I e tele Sofias I le tai au ana leila, mo le mauta o whaamoemoenga I whatoa inga, o se atoanga la leo le whaamoemoe. O le tai au ana leila sa whaata si atua I le sosa I e te, ili no whaangolo o au maua I nisi o ta mama tina a mātutua, ai me se uso matua whaafine. O le whaamoemoe na mwhaio na mafuta I sui o le sosa I e te, e au fia I le presteno le laulau, ai maise o na fawfautua, fatasi ai mali tausala filifili o le nei tausanga, o le atoanga mele fionga le prestene ya Shani Masoli.
Tui na atul mato se leni po se mea lofa tupe e lua afe ta la, ya ilana fionga e pikupo, Peter Brown, ya mali tau pulenga neil ma oto sulfa inga. Ya efe soso ani e foi, o la alava o alava ni awala mifayona faa o ngā aile nei se leni. Ya
wa mati. O te mamori atua I le anganga whaftai le nei tu aso. I loto wafio mai mtala mai ao. I le tua inga o Sofia, whafafine woto whai me alofa I tono le moto su whainga le nei tai ao. I alofa le tua matutongi atu. Me woto fuai, I asanga whaolaola pea le sosa iete.
Olo o talia neile vai nga whao pai ala whaas, le whaa I unga a le whaam sinonga, e toi loilo I apia I le apilia le malo tau si mea, e whaasanga I le whaa I unga le whaam sinonga maulunga I Samoa, I le aso luas fulvalu o uni, o le whaa I unga na whaa tonu ina ai e tui la epa, ma whai nga malo, le tau au fia le palemeni te tonu le fitu aso, ai peitai, ua mai al fitu aso e le I tau au fia le palemeni, o se vai nga le tau sanga apilia le malo, e whaasanga le se vaenga le whai unga, o le mau o le malo, e le iei se malo si le wham sinonga, e whaatonu ai lea o le malo e tau au fia le pale mene.
A o talitali sa motu to tasi se whai unga le wham sinonga I loilonga, o se tasi tūro tau lau iei manatu po le ase tūlanga, o le ayo o iei le whainga malo tau si mea, pe a whai ema o mai le whai unga le wham sinonga, e le wha unga aina le talusanga le HRPP, le na apidi ele whai unga le wham sinonga mawalunga I ayuni, e tau au fia le pale mene te tonu le fituaso. E peo na sila fia, o le whae unga le whae masinonga mawalunga I Samoa e le whae unga uni, na whae mao ni ai, e le whae tū la whono ina na whae tau tonga le vayanga whae upa whae o le fast, le a sa whae I le alo le whale ie. Ai o sa vayanga o le la whae unga, na whae tonu ina ai e le whae masinonga mawalunga, ia le ao le malo, ma le malo, e tau au fia le pale mene e tu tonu le fitu aso. A le whaia, o na mawhai leo na tue sila sila le wha masinonga I se tūlanga, e mawhai eo na aloa ia le wha tautonga sa whaia I lalo le whale ie. o le apiri la HRPP e fa sanga tonu lava i le fa tonunga o ne fai mai latou e le ise malo si o le famasinonga e fa tonu ina i le au le malo o tau au fia le palamene. E se fa talanonga ma le tamaita i loi a le fast e a tau le papa Brenda Heather latou. Na fisiringa e e talafou po la tonu lava le meo le au e i tula epa ma le HRPP pe a fai mafuri le fina ngalo le famasinonga le fast e na tali tamaita i loi a fai o le tūlanga lea o lona winga o le aloa i aloa e le fai ngā malo o le fast pe o na iei nei a e maise o le fatautonga sa fai lalo le fale ie e lalo le taita inga le sa fapito i a fia mena o mi mata afa o i a foi o le palemia ma o le finfininga foi sa fai e tufinga o minista ma le funga fetalai o le aloa ia i lalo le tulafono. Ma o le aloa ia i la, o le aso luas furufao me, o le aso tonu fo ilia sa te tau o na tau afia i le palemene o Samoa. I le ufisi ringe telefonu ta mai tai loa ia pe va afia la pe afai e saude fa masinongo le apiri e manu malo le HRPP. A talil ta mai tai loa ia, o loa ia i pele ma na onga le tulafono e tau afia le palemene. A tau afia la le palemene e tu saima le tulafono. O na sile sila lea po ai tonu le vahenga fa au pufai o le maulunga numero o sui o lua manu manu mai du fai ngā palota. A faa pē tutusa o na tue fai leo le palota a o le teminei o lo o mua mua i luma le fast i le lua sefuru ono o na sui o manu manu le palota i le sefuru iwa no foa a le HRPP.
O se tūlanga faa le tonu o iei le motutua o yo fiti le totelo tangata ua maali liu o na o le faa mai o le COVID-19 sefuru iwa o le teminei e tusa ma le lua sefuru afe fase lau fast food tolu tangata ua afie le virusi. Se lau fast fulu ono e wa maumau soifua. Ma le faafe lima se lau lima sfulu. Ua tonga fitia ma toite a hitua. O le popo lenga ono le tele o tina maitanga. Ua maumau soifua ono le neifa mai. Ono le tūlanga whaingata wa o yeile ne tūlanga ili faa mai fiti. O lo maitau ina tatoa e le komiti o le koviti i Amerika Samoa. O se reporti le neima ya tosi mai atupua.
Ona ole lata mai o fiti ya Amerika Samoa. O se tūlanga lealo o mai tai tui nai ma le tutoa ele matanga duenga le sufu maloloina. Ina ne ia afielo tai tua tunu ule virusi e peo na afai nai li sufu ala tua tele o tangata i fiti. I se reporti ma le televisi a fiti wai loai, le tūlanga whaigata wa yei fale maliu vapene ma no fuanga lo tui nai tino maliu wa ila tau wa mau mau sufu ele nei fa mai. O tangata wa tu fatasi e se fapene, ma wa oa e se tūlanga wa tawa wai na le mawhai e fale mai e se te tono fiti, o na tonga fitia le to o tele wa la watu mo tonga fitinga. O le faitawa fai o fiti e iwa se la wafe tangata o fiti atoa, o le popoleng o le malo, o na o le sosoro le faamae lo iei nei, le wa se lia malilua se furu wafe tangata wa afia le virusi, e te tonu lava le lua sulfai tūlaza i o mai le tau le valu le tau nei, e afe iwa sifultasi le numero faa popofo o tangata uwa afia ili faa mai. E ase lau faa sifuruono e wa maali liu, maile faa afe li masifuru na tonga fitia matoe te aitua. O vaenga o viti levu, se vaenga o lami, masuva ina usori, leo lo umafuri eile to otele we wa afia. Lipo tia mai ili TV tasi afiti o le to otele utina maitanga wa afia, maonisi o maumau soifua ili neifa mai. A o faa ngaso lo atu la nga luenga lea vea e le malo i tuinga ma pui puinga o le memoni ua paso mafu ufawo le to tele. Pe faa fefeo na ufiatu le nei faa mai fiti ai maise le suinga fau o le virusi faa ingoa ino le delta. Lea ua sasoro nei pe o le ufi si tonu vaenga uma o fiti.
O lo ia isi faa moe moe o lo manei ala faa potipitonga le epic e ma o lo otatala mai ele avanoi le mamalu lau telo le atinu. O se va inga le nei ilia faa moe moe.
Ole fa moy moy lava male autu ole ole nei fatan noanga male training pole au ngale ffi ina ia maua o mai tanga tole atunu ia le to mai male silafia pe fa ffi ona la to apatu ma tamu fa ef so swani itangata olo o ia itotono sa wanga ile tu ainga ile tu langa ofu swainga a sawanga to tonu ai nga wai to telo lato o lo sawa ina o lo safa ma popuanga tia ele o yeni o lato leo ele o ilo apo ai sulfa ai ele o yesi to tonu nga ai lato po ai po ai ma fai ona fa so atu ya yo lato la ngona ma ftia o lo o fa moe moe e lima ya asto na e faia ile le 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 ya o ongale e amata mai ya a yulaya solus fulfa o le asto na ine ya se yo o atu ya auku solus fulval na o asto na ya e mafai ona faia ya le foeva vai ya supena le lima lava ya asto na e fai e mafai ona faia balu li sfululu o le taimi amata na balu fa umali ile sfululu
Ole kale no falinga.
Ole afata no winal sauninga lotu o to sa moila susa yulaya so luas fuma lima lua feluatasi ile malu malu tapuai al ekalesia e faka asai aloau ile tu lai tolu ile afiafi. O se falinga tawa le nei mele aonga maulunga o fangaitua. Ole aso amata mo fa ya onga ole aso sfulma leono au kuso lua feluatasi. Molev senga iwa o loo faa moe moe faya la auto orientation ile aso luas fuma tolo au kuso ile itu lae valu itai au ma ole aso lava lea e amata ya onga. Mole suenga ole SAT o loo faa moe moe e faya ile aso luas fuma valu au kuso. Mo nisi ofisili e fia malamalama atili iai pala awane lea onga ile ono lua lua fitu lima ofa. O loo matala pea lea manoa e restara ai lo walo ile aonga pe Tele Academy I Tafuna Mole tau sanga aonga lua felua tasi, lua felua lua. Pa amol mole umia mai pe pata ua mole restara ina olo walo. Olo ia ifo ia vanoa fenga luenga mo fai aonga, olo umia tikiri ol BA male MA. Moni fesili, telefoniane le aonga ili ono iwa iwa, malu tolu lima o. Olo o ua matala neile fal mai fai tu maloi amo uli mo tui ol koviti. Ole ama faiona fso soani lvaeng ole you said ile aso tona ine yulai aso luas fumalfaa lua afilua tasi. Mo tu lango fi malanga inga, mai avel faa mua mua I tangata matutua ma ilato olo yeimana onga faa pitoa. E fia faa ilua tufo iyo le aso tona ine yulai aso luas fumalfaa, ole aso mulmuli lea ole a faa mutai li tautua on tangalwenga soifu malolo ina. Mo le faya o tui ol COVID-19 fumaliva I tua I nuu mafio anga. Mo ni fesili val awane le numera, Lua Tasiva.
Ole fa ingole na talafou mo oi Amerika Samoa le nei aso. Ta tou toi feilo I pea, to fa soi fua.
TALAFOU America Samoa, o a o Epifania Petelo, o leo lo tawa vei na pea le tofia lale leo America Samoa. A vea ia lo tangata fatawaa, e faa leo atuai ila mamalua si o tatoa tinuu. Ia faia o o tau tui pupuia, mo le COVID-19 fumale iwa. E pupuia ai nuu, maa fio anga. O a inga, ai maise alam whanau. E sili le pupuia, na ilo le tau tonga pitia. Ia sanga le mu, Mamalu pupuia pea te tuila mamanua I a au alofa lo tātou ali. Soifua ma ia manuia.
Greetings, American Samoa. Welcome back to TALAFOU. Here's your news for today. The new members for the board of the American Samoa Economic Development Authority have been confirmed from both Senate and House of Representatives this week. These selected members were selected by Governor Lemanu to carry on the duties for the new administration. These members include Director T.L.E. Masunu, Dr. Mika Ele Tuale, of the Department of Procurement, Director Falosina Voigt of the Department of Public Works, and Director Betty Matila of the Department of Commerce. It has been 2 weeks since the COVID-19 Protect As One raffle started. From the first draw, there were a total of 33 who had been selected and were all able to claim their winning prizes. From the second draw, more than 30 people were also selected and were able to come in to sign documents in order to claim their prizes. Manino Fuimono Mangele reports.
The Department of Health and all those in partnership in this COVID-19 raffle were able to contact a total of 30-plus people who have been selected as winners for the second drawing of the Protect As One COVID-19 raffle. This raffle is to help increase the percentage of people to get vaccinated with the COVID-19 vaccines within the territory and for our people to defend against the virus, and gives our territory a fighting chance to manage the response to the virus if it reaches our shores.
The Sophias made a generous donation to the Hope House today of a check with a total of $2,000. Every year after the new Miss Sophias is crowned, the Sophias set a day for its annual donation to the Hope House as a part of their services to the community, especially the elders and children that reside at the Hope House.
We are here to present our donation of charity to Fatua Aina. I, along with the officers as well as the advisors and the organization, with our newly crowned Miss Sophias, Miss Aruni Talaifanga, we'll be presenting our donation of $2,000 today to Fatua Aina, as it is our annual donation for Sophias as an organization. The heart of giving is one of the true nature here at Sophias, and we like to donate to where it's needed. And as the Miss, her platform this year is a healthy living. We have a calendar of events throughout the entire year, and we will be making sure that she executes this theme throughout this year.
We thank you for coming in today to the Sophias president and organization. We thank you so much. We are sincerely thank you for an annual donation to Hope House. This is another blessings for Hope House.
The Samoa Court of Appeal is set to deliver its decision this week on the appeal by the caretaker HRPP government. The decision being appealed is a Supreme Court judgment of 28th of June 2021 that declared a tent swearing-in of elected FAST members unconstitutional and unlawful because the head of state was not present. The Attorney General is, however, seeking to set aside necessary additional orders set down by the Supreme Court directing the AG to advise all responsible parties to convene Parliament within 7 days. Tosimaya Tupua spoke with FAST lawyer Taulapapa Brenda Heather. Here's more on that story.
The decision being appealed by the HRPP party is a Supreme Court judgment of June 28th that declared a tent swearing-in of elected FAST members unconstitutional and unlawful because the head of state was not present. Specifically, the Attorney General representing the caretaker government is seeking to set aside necessary additional orders set down by the Supreme Court, directing the Attorney General to advise all responsible parties to convene Parliament within 7 days. The FAST party filed a cross-appeal, arguing that the ad hoc swearing-in was lawful on the basis that FAST were acting in accordance with the Constitution, which directed the convening of Parliament was mandatory and should take place on the 24th of May. So as the Court of Appeal of Samoa is set to deliver its decision any time now regarding the appeal by the HRPP, today KVCK News spoke with a lawyer leading the legal team representing FAST, Taulapapa Brenda Heather Latu, about their plans should the Court of Appeal rule in favour for a client, the FAST party.
The outcome of the case will mean whether or not the convening under the tent on the 24th was legal. If the appeal court finds that it was, then as of 24 May, Samoa had convened Parliament and therefore had legally appointed a speaker who in turn undertook to swear in the member with the majority of the votes, 26, that were present as a prime minister, and she validly advised the ministers, the 11 ministers that she had appointed on that day. That means effectively that the caretaker government ceased to have lawful authority from the Monday the 24th of May. And it means that if the appeal court finds that to be the case, then they were lawfully in government from that day.
Talapapa was asked about the next move in the event that the Court of Appeal accepts the argument by the HRPP party.
If the appeal court finds that it was not constitutional, there is still the issue about the fact that Parliament needs to convene to basically find out who has the numbers. And so that's also another possibility. And the third possibility is that they declare it unlawful, but still there will be a requirement for Parliament to be convened to determine whether there is a deadlock in numbers, and if there is, then it's back to the polls. But if Parliament is convened and the 26 members of FAST are confirmed as being present and validly elected, then that's the quorum for Parliament, and that means they can undertake the things that they did on the 24th of May.
The lawyers representing the Office of the Attorney General argued that the calling of the Legislative Assembly is under the authority of the Head of State, and the Attorney General's name is referenced in the Constitution as an official under the Head of State. Chief Justice Satiu Simativa Perese and Justices Niava Mantaumele Tuantangaloa and Tafau Mailole Lani Tuala Warren are presiding.
The total number of those infected in Fiji with the coronavirus has hit a new high, with 1,091 new cases of COVID-19 reported in the last 24-hour period that ended at 8 a.m. today. There are now 20,443 active cases of COVID all over Fiji, 146 deaths due to COVID-19, with 144 of these deaths during the outbreak that started in April this year. Here's more from Tosimai Atupua.
The rise in COVID-19 deaths and positive cases have been attributed to the highly transmissible Delta variant, which has quickly become the dominant strain across the globe, contributing an increase in cases and deaths in Fiji. Fiji's COVID-19 story started with the Fijian government taking action in the form of travel restrictions to Fiji and mandatory border quarantine to keep the virus out. But regardless of the government's efforts to contain the spread of the virus, the number of cases are rising exponentially. The health systems are giving up and people are dying. According to reports on Fiji One News, the country is averaging more than 500 cases every day. With hospitals overwhelmed with the sick, pregnant women without the virus have been giving birth on a medical ship docked in Suva. Staff delivering babies are thin on the ground. There have been 317 new recoveries reported since yesterday. That makes up a total of 4,550 so far since the variant arrived on the shores of Fiji. There have been 20,373 cases during the outbreak that started in April this year. Calls for a nationwide lockdown have been resisted on the basis it'll hurt businesses. Hundreds of people with COVID-19 are being told to isolate at home because there's a lack of space in other facilities. Due to rising cases in the Suva-Nausori area, the health ministry said they are no longer providing home-based screening or swabbing services except in exceptional circumstances.
The EPIC Association is hosting a great program for the community this year, and the coordinators would like to invite the general public to join the event.
That we're here for today is our Tuatamaitai project, or Ta'iala Alutamaitai project. This is mainly for sexual assault. We want to be able to train advocates to be able to do the work to respond to victims of sexual assault and or domestic violence. So we have a training this Saturday. It starts Saturday the 24th. It's from 8 a.m. to 12 p.m. It is a 5-day training course, and it's only on Saturdays. So we're here to let the public know to come out for this course.
Here's your island calendar.
Tonga Samoa Church Service will be held at the CCCAS Church in Aloau on Sunday, July 25th, 2021 at 3 p.m. Here's a special bulletin from Whangaitoa High School. All teachers of Whangaitoa High School are to return back to school on the 16th of August 2021. Orientation for freshmen is scheduled on the 23rd of August at 8 a.m. This is the same day school officially starts. SAT test is scheduled on the 28th of August. For more information, please call the school at 622-7504. Beteli Academy School is still open for registration. To parents and legal guardians, please provide important documents upon registration. Beteli Academy is also hiring teachers with BA and master's degrees. For more information, please call the school at 699-8350. Amoli Clinic is now open for COVID-19 vaccinations. Also note, USID will be assisting this Saturday, July 24th, with transportation, home pickups, prioritizing senior citizens and individuals with disabilities. This Saturday will be the last DOH clinic outreach in villages for COVID-19 vaccinations. For more details, please call our hotline 219.
That concludes TALAFOU for today, American Samoa. Thank you for joining us. Soi fua, mai manuia.
TALAFOU Lava American Samoa. I am Epifania Petillo, your reigning Miss American Samoa. I encourage you and your families to get fully vaccinated. So please protect our island, protect our villages, protect our families, and protect our children. Please don't wait, vaccinate. Stay vigilant and safe, American Samoa. Soifua.